Umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yagendeye igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2021 gitugutu umwaka wa 2023 aho yakiriwe ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye n'ubusanzwe aramutswa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Alexandre Muyenge ambassadeur Gervais abayeho umushikiranganje mu byo ajeje harimo inkino ari kumwe n'uwahoze arongoye iryo shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reveriano Ndikuriyo ni zindi ndongozi zitandukanye mu iryo shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Inyuma yaho uwarongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yaciye yerekeza ku kibuga mu ntara ya Cibitoke citiriwe Urunani aho yatanguje icese umugambi w'umupira w'amaguru mu mashure yongera yerekana abashitsi bari bagendanye harimwo n'uwahoze ari umumenyereza w'umugwa Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza Arsene Wenger. Gianni Infantino inyuma yaho yaciye yerekeza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu aho yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye baganira ku bijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Burundi inyuma yaho bahana utuganuke. Izo ndongozi zombi zaciye zerekeza ku kibuga citiriwe Intwari ahariko harubakwa ico kibuga mu buryo bwa kijambere aho kabaye akaryo ko kuraba aho ico kibuga kigeze mu kucubaka bongera basigurirwa ingene ico kibuga kizoba kimeze inyuma yo kucubaka hifashishijwe amasanamu y'ico kibuga n'ubusanzwe ari umuhinga mu kubaka ico kibuga. Ugo rugendo guwo asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi Gianni Infantino rukaba rwaciye rusozegwa aho nyine haca hafatwa isanamu y'umuryango kuri izo ndongozi uhereye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino ambassadeur Gervais abayeho umushikiranganje mu byo ajeje harimo inkino Alexandre Muyenge umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ari kumwe na Ndikuriyo Reveriano yahoze arongoye iryo shyirahamwe hamwe n'umuhinga ariko yubaka ico kibuga citiriwe Intwari Engineer Méthode Ndikumagenge.